Ke bidiwa Felicity Kileme ke tswa ko Madinare constituency ke ne ke eme mo dithopong tse di hitileng ke le mo parlamente candidate ya mo parlamente ya WPP mme le ka dithopo tsa 2024 ke santse ke batla go ipoeletsa ka gore malobane ke sena nako e kalo-kalo ya go ka le supetsa goreng bokgoni ba me ke eng ga seng mme ke kopa ke monokong ya lona ke ka seka ka le swabisa mo thomong le dikeletso tsa lona ke a leboga.
Dumelang bagaetsho, dumelang Batswana betso. Yo ke emeng ha ke bidiwa Tshekezane Gertrude Daniel. Ke tswa mo wading ya Sibina, ke le a member of BPF. Bagaetsho ke re ke ha ka go kopa thopo mo go lona gore ke go leemela ko counseling. Bogolo jang basadi mo dion tse di dirang tse di lekang go tsholetsa matshelo a lona ka tsone. Le motse hela ka kakaretso gore gongwe di odingwe di ka kgona go hetoga tse lona le di itseng go neela megopolo ya lona ka se le se batang ke a leboga bagaetsho.
Elang bagolo ko lapeng nna yo emeng ga ke bidiwa Gladys Kenedwe Siska ke leloko la party ya BPF ke emela bokhanselara jwa Francistown ko Somerset Extension ka jalo ke kopa thopho mo go lona baagi ba Francistown, Somerset Extension le Somerset East gore le nthophe go nna mokhanselara wa lona ka 2024. Tanki betso.
Ke Teresa Molawa, ke tswa ko parting ya Alliance for Progressives. Ke ne ke emetse dithopo tsa bopalamente, ke batla go tsweledisa go le emela kare ka 2024. Ha le batla go bona diphunyeletso le dithabololo mo kgaolong ya Francistown East ke teng ke a ema nthopeng le tla bona dithabololo tse le tla di itumelelang.
Ke bidiwa Maria Gaolefufa ke nna mo Francistown South ke mo BDP. Kgaolo e ke ne ke emetse e bidiwa gote tshwaragano ward ka 2019 mme ke ne ka seka ka kgona go atega ke emetse dithopo tsa bocounselara yo e leng gore ke kopa ke mo nokeng ya lona le bo mme gore le kgone gore le nthope ka gore maikaelelo a me ke go batla go tswelela pele go tswelela pele le go thapolola Batswana yaanong le gompieno santse ke re e tla re ka 2024 ebe ke santse ke batla gore ke emele dithopo gape tsa bocounselara mo kgaolong yone ya tshwaragano wadi yaanong ke kopa ke mo nokeng ya lona bo mme gore le nthope ke kgona go isa dilelo tsa lona ko counseleng ke kgona go tisa maduo a ka le kgotsofatsang mo kgaolong ya lona a ka thabololang yone kgaolo ya rona.
Dumela Motswana ko gae yo ke Maggie Joseph go tsweng ko Phiko West. Ke ema yana ke le monana kgankgolo ya me ke gore bomme ba saletse ko morago mo go tsa politiki yaanong kopo ke gore bomme a re emane nokeng bo mme a re tsa neng tsiya gore ke nako ya rona gore yaano re le rona re bona ga le gore re teng re tsamaise lehatshe le rona le pina ya setšhaba ya bua gore emang basadi ke yone nako ya gore re ka ema re ka tsaya tshwetso re tseye action ke nako e tšhaile bo mme ke ta ema go le kalo ke a leboga
dumelang Botswana kwa gae e bidiwa Mmedimpho Phirinyane monnye wa Philip Matante East mo kgaolong ya Francistown yaano baitsego ke kopa tlhopho ya lona gore ke ye go le emela ko counseleng ke ye go bua matshwenyego a lona a le na le one ke ye go buelela banna ba rona ba bo mme re re kopana le dikgwetho tsa bothubetso ba go le buelela mo go tse tsotlhetse le ka tswang le dithoka mo kgaolong ya lona
dumelang Botswana kwa gae ke bidiwa Catherine Sepora National Chairperson Women's League BPF. Molaetsa wa me yong ka go neelang o le Motswana kwa gae ke gore bo mme a re emane nokeng, bo mme mo di-positioneng tsotlhe tse di leng teng mo lehatsheng a re makeng sure gore re na le kemedi bogolo ya mo mererong ya tsa sepolotiki o ithela e le gore bo mme re a thaela ko di-councel-eng ko dipalamenteng melao ga e dire ko di-councel-eng le ko palamenteng e re baka ga mosing ka gore ga re na kemedi re feleletsa re tseelwa ditshwetso ke bo mme ke bo rre jaanong ke nako ya gore re le bo mme re eme ka dinao re support-ane mo di-positioneng tsotlhe tse e leng gore re ka bata kemedi mo go tsone ke a leboga Motswana ko gae
dumela Motswana ko gae yo emeng gano ke bitswa Charja Bagai ke tswa ko parting ya BCP ke tswa mo kgaolong ya Tati West mo motseng wa Makoka ke eme gano ke rotloetsa bo mme thata-thata ba e leng gore ba batla go emela dithopo gore ke nako ya gore lentswe la bone le utlwale ko ntekwa ba tle ba kgone gore ba ye go thusana le ba ba leng ko counseleng le ba e leng gore ba ko palamenteng go ntsha dingongorego tsa bo mme tse e leng gore ba di bona mo malatsing a gompieno dikgwetho tsotlhe tsa ngwana wa mosetsana a di ralela mo nakong ya gompieno ka gore mo nakong ya gompieno banana ba a bolawa ke seo se e leng gore tshwanetse gore lentswe la rona le utlwale ko palamenteng re petitione le goromente gore a bone gore o dira yang ka seemo se sa kgokgontsho ya bo mme le bana mo nakong ya gompieno ka jalo ke a le kopa bo mme ba e leng gore ba batla go emela dithopo gore a re emeng ka dinao re tale ga support lentswe la lona le utlwale le rona re tale goga re ta tsamaya le lona ke a leboga
ke bidiwa ela go Terifilweng Komo I'm a young woman of 38 years old ke tswaela motse wa Tadisaiding constituency ya me ke Tadisaiding East lekgothana la me la sepolotiki ke Botswana Patriotic Fund ke letswa me as a strong young vibrant and brave woman ke go eletsa gore ke ya go emela dithopo le nna ka 2024 seabe segolo e le go supa kemedi ya bo mme on which re gatelela gore bo mme re supe kemedi ya rona go supa gore re akaere le bo mme ka jalo ge ke kopa thopa a lona more especially lona banana ga mmogo le bo mme ba Tadisaidi gore mosaidi ke yo a reng go mo thopang ka gore mmangwana o tshwara thipa ka bogaleng ebile ke rona sente ba re ka itseng mathata a rona botoka ga re isitse mme a tshwana le nna yana ra go moga setilo sa bocounselara ke a leboga
nna ke nna Chandepi ya Tshotshemiso tswa ko Phikwe East ke le mo parting ya BDP ke ikemiseditse go emela dithopo tsa 2024 ke le mona ke ta kopa thopelo
dumelang Botswana kwa gae ke nna Bangu ke a lotswe go tswa ko kgaolong ya Tati West ke le monana go tswa ko parting ya BDP nna ne ke eletsa gore ka 2025 ke emela dithopo mme ke na le keletso ya gore re kgone go yaka banana ba tetseana ba sa bone ditiro re kgone go bona gore banana ba bona ditiro yang ba editswa sekolo bana mo metse ga ba bone ditiro le bana ba bitelwa thata re tle re bone gore re dira yang gore o seka thola go nna yalo banana ba seka ba re ba etsa dikolo ba nnaela mo metseng ba sa bereke ke a leboga
ke boitumela Mojuta ke tswa Tonota mo kgaolong ya Semotswane ke gano ke re nka emela dithopo ka thopiwa ke batla go ya go emela ditshwanelo tsa bo mme bogolo jang bo mme ba banana ba re bonang go na le seemo kgwetho ya gore ba reipiwa ga gona lentswe la motho wa mme yo ka ba buelelang ke na le kgwetho ya ditsela tse di mo motseng wa rona tse di sa nnang sente ka ya go bua sente ka ditsela ke a leboga
dumelang Botswana ko gae ke bidiwa go Tewa Damafa ke tswa ko kgaolong ya Totome ya bothopi le yankanke constituency ke le mo parting ya Longkraga ke na le keletso le maikaelelo a go emela dithopo tsa 2024 ke le mo councilora mme ke kopa thopo ya bona Botswana ke tekenne mosadi wa ntha ko nkang ke constituency wa mo councilora re bone a le wane hela ana a ithopetswe mme ne ke kopa gore nna ke tekenne yo thopilweng ke batho ke a leboga.
Ke bidiwa ke lebogile Duna kgotsa ko Tonta constituency mo kgaoleng ya Mandunyane. Ke eletsa go laemela mo dithopong tse di tang tsa 2024 ke go le buelela ko counseleng banana bagolo gothe le bomme gore bomme re eme ka dinao le rona re bona le mo go tsa sepolotiki. Ke a leboga.
Ke bidiwa Badubile Kang. Ke mo councilora mo toropong ya Francistown. Ke le mo councilora yo o itlhophetsweng ke puso. Mme ke ne ke re ke rotloetse bomme mo nakong ya gompieno ba e leng gore ba na le keletso ya gore ba emele ditlhopho gore ba seka ba hela pelo gate mathapo go a tsaya bo ga ke a hela lentswe ba nne ba eme ka dinao hela ba seka ba tshaba borre ba itshesele ba itse gore ga o le mme o tshwanetse gore o nne le gore be bold mo go se o batlang go se dira o seka tshoswa ke gore mang o tla re mang o tla re yo o buang o tsenye ditlhokwa mo ditsebeng e ne e kete ga o mmutu gore o tle o kgone go tswelela le botshelo jwa gago. Ke rotloetsa banana bogolo jang ba bomme gore ga o tsena mo bathong nna boikobo wa go kopana le batho ba ba e leng gore ba dipuo di sa nnang sentle mme ga go buisa e ne e kete ga o buile wena wena o nne o re e mongame ke a utlwa ke kopa tlhopho ke gone ka ga botshelo ja sepolotiki bontseng ka teng a re tsweleleng bomme re tshwaraganeng hashtag mosadi tia hashtag.
Ke bidiwa Nametso Lilian Grismere under Botswana Democratic Party ke mokhanselara wa kgaolwana ya Central Ward mo Francistown East. Ke kopa gore ka 2024 ba ga etsho le nthope ke ya o tsweledisa mananeo ga emeng teng re santse re na le thoko le lentsi la madi ka mabaka a gore re nnile le bolwetse ba COVID jaanong ke kopa thopo a lona.
Batsadi bagolo kwa lapeng ke bidiwang Bene le tsamao Linderman ke le mme wa BDP ke mo councilora yo o ithopetsweng ko Natagweta ke ema ga go kopa thopho mo go lona go tswelela ke le emela ko counseleng ke tswelela ke dira maitamo a ke itamileng ka one go bereka le lona le le bomme bana le bagolo botlhe mo kgaolong ke ntse ke tshwere ka nata ke dira le lona a re tsweleleng jalo ka 2024. Ke a
leboga. Dumelang Botswana ko gae ne ke leng ga ke bitswa go fone Tsuna Mabutho ke mo councilora wa kgaolo ya Marapong Sheshe West Constituency. Botswana ko gae ke kopa le nthope gape mo dithopong tse di tang tsa 2024 ke feleletse ga mananeo a ke lekileng go a dira a emeng teng. Ke a leboga.
Dumelang Botswana ke bidiwa Neo Shikuma. Ke tswa mo Sheshe West ko wading ya Chadibe. Ke gano jaana ke eme ke le mme. Ke na le keletso ya go tisa lentswe la ga mme ko setšhabeng. Ke lebeletse mathoko a mantsi a ka arabelwang ke motho wa mme jaaka tsone dikgang tsa bo gender tsa kgokgontsho ya bana le bo mme ko malapeng. Ke lebeletse gore kgang eo e motho go ka arabelwa ke motho mme. Mme ka jalo ke kopa thopho ya bo councilora go a go le emela go a go emela mathoko a lona ke le mme.
Ya Thabologo Sethuba ke mme wa Motia mme yo o goletseng mo dipolotiking ke eletsa go le emela. Ke na le bokgoni ja go le emela ka gore mo kgaolong e ke nnang mo go yone ke nna le lona ke itse mathoko a lona ke itse matshwenyego a lona ke itse dithabollo tsotlhe tse di thaelang kgaolo e ke itse jaaka ke itse bokaga morago ja sata same so ke sologela gore le lona lankitse le itse bokgoni jame ga ke ipapatse hela ka gore ke a kgathega ke ipapatsa ka gore ke na le bokgoni ebile ke na le tshesego ya go le emela gore dithabollo tsa rona di te di tswelele pele bo mme ke mme ema mme nokeng ke kopa mo go lona lo a itse party ya melone e na le manano hela a siameng a nonogileng a nonogetseng go ka mpapatsa le nna ha ke bua ka Botswana Congress Party le tso re kra party entseng jang e yemetseng e
Botswana ko gae ke bidiwa me Caroline Rasioto o tswa mo Party Alliance for Progressives go Silver Pikwe ke bua hano ke emetse ke na le keletso ya go emela dithopho gape ka 2024 ke re Botswana ko gae ke kopa thopho mo go wena ke kopisa thopho ke gore ke batla go emela dikeletso tsa batho ba bomme le mme wa monana ka go bane ke lemogile gore gongwe le gongwe ko palamente mo counseling re le bomme ga rena kemedi mme ga re sena kemedi jaana ke dumela gore lentswe la me le lone ke itshepa le ka utwala mme le utwala ke na le wena re tshwaraganetse motho wa mme mmogo mabapi le gone gore basadi re beetswe ko morago thata dikeletso tsa rona o ka re ga di utlwale sente mabapi le kemedi mo di-counseling kana mo palamenteng ke ka itumela thata ga nna le wena re ka tsholetsa serodumo sa mme ke a leboga
dumelang botsadi ko gae yo o buang yo ke mme o nkemetse Simon go tswa mo motseng wa Shashe Bridge mo parting ya BNF batsadi ke gano ke le monana ke kopa le nthophe ke tere ka moso ke te ke ise matshwenyego a lona gore gongwe mo tsamayong ya nako re ka bona diphetogo di tsena mo motsaneng wa rona yaanong ke solegela gore ga le ka nthopha ke le monana ke ka letsa ga le leng teng ka le isa go gongwe a me a kalo botsadi
ke nna Merina Kubela ke tswa mo Party Alliance of Progressives ke le ko kgaolong ya Nkange constituency mo kgaolwaneng ya Goshwe ke taa go lona go ta go ipapatsa gore ke kopa re le nthope ke le motho wa mme ka 2024 ka lebaka la gore ne ke kopa gore gongwe ke akanya gore gongwe bo mme o ka re ba saletse ko morago le nna ke te ke kgone gongwe ke ba buelelele ga mmogo le youth e re nang le yone kana banana ba re nang le bone mo kgaolong ya rona re te re buisane ka dilo tse e leng mo kgaolo ya rona sa le dieme gongwe ga lebaka ke le motho wa mme ke tsela gore ke na le bokgoni ja gore gongwe nka di buelelela tsata tsa kgonagala gongwe ga ke le ko counseleng ka jalo ke kopa gore Batswana kana batho ba kgaolo ya Nkange ke kopa lo tele nthope gore ke te ke tsweledise manane otha e leng gore gongwe ke le motho wa mme re ka amana le one ka a girl child go sena ko a girl child ko a tswang teng gore re mo godise a tanne mosadi wa popota ke a leboga
mosadi halala bona monya gompieno ke batla go boela mo set